Molweni ngakhona lo uthethayo into endifuna uyenza kule video uba ndize ke nobuhlobo phakathi kwe-area kanxantathu nesanqa esikrweliweyo sikanxantathu i-circumscribed circle ngumzungu sisanqa ke eso esisoyo esikrweliweyo masathi ke ngoku masithi nankunxantathu wethu masithi ufana nento enje kunamagama ke enza umane ndiwabiza wesingesi enza ukucacisela wona ke eziba siqhubeka njengoba siqhubeka manje kuzobele ke esisanqa sethu masithi ke nasi isanqa sethu ndifuna ukuthi yo uxolo unxantathu wethu sithi unxantathu wethu uno a omkhulu u-a u-b omkhulu no-c omkhulu bonke bakhulu masithi ke ngoku amacala ke achaseneyo nayo okanye achasileyo ngu-a omncinci nomkhulu no-b omncinci no-c omncinci ngoku ke kuzobaluleka ukuba ke ubukhulu bendawo balunxantathu buza ngubani masithi ke ngoku lo nxantathu wethu unobubude sithi siyazi futhi ukuba ke ngoku ubukhulu bale ndawo i-area ke ngu-a b c ofakwe kwizibiyeli ulingana necala elinye elingu-b omncinci iphinde ke ngoku iphindaphinde ngokuphakama i-height masijonge ke ngokuba singakwazi ukudibanisa enye yezi zinto ngobukhulu bendawo be-radius yesanqa esizothi ke ngoku esisanqa sethu sizotyiweyo i-circumscribed circle i-circumscribed circle sisanqa esikrweliweyo esidlula kuwo wonke le ezincopho zalo nxantathu wethu u-a b c masizozame ke ngoku sizoba le circumscribed circle yethu esisanqa sethu sikrweliweyo nantsi ke izawufana nale nto andanoba uyayibona na esisanqa sethu i-circumscribed circle ke lena ngesingesi circumscribed circle circumscribed isanqa esikrweliweyo mandikubhalele ke lena ke lena yi-circumscribed circle okanye i-circum circle yalunxantathu wethu masicinge ke ngoku ngumphakathi wesisanqa sethu ngamanye amagama ke ngesingesi bathi yi-circum center nantsi ke mandizobe kulo bhi wethu umncinci ngoblue ibizwa ngoba yi-circum center ke enye into esawuyenza ukuthi sizame ke ngoku ukuzoba isinqumla sanqa i-diameter ke izawunqumla kule circum center yethu sithi be nantsi yanqumla siqhubekeke nonqumla yi-diameter ke leyo isinqumla sanqa sethu masithi ke ngu-d le ncopho yethu uyabona ke ngoku sizobe ke ngoku lo nxantathu wethu one-vertices ii-vertices ke zikona eno-a b d senze ke sacacisa ke ngokusaqinisekisa uba ke ngoku nawuphi na unxantathu ozotyiweyo okanye okrweliweyo ngaphakathi futhi owenziwe yi-diameter lo nxantathu ke uza kuba yi-right angle i-engle yethu yasekunene ke loo nto ithetha ukuthini ke ithetha ukuthi ke uba ngu-90 degrees i-engle eza kuba ngu-90 degrees lena ke ngu-90 degrees izotywe ke ngokuphuma kwe-diameter uyabona ke ngoku unale le arc i-arc ke sisiqingatha sinale arc ke le yethu iguqula ke ngoku le engle yethu izotywe ngaphakathi siphinde ke ngoku siqinisekise uba ke ngoku i-engle yethu ezotywe ngaphakathi unxantathu wethu ozotywe ngaphakathi uza ke ngoku uza kulingana nalena ntsika yethu, nayo ke ngoku izawutsho ibe ngu-90 degrees. Kube ke ngoku iyayikhaba ke, ayiyikhabi le nto besiyifumene ekuqaleni. Nanti mandizobe ngento ecacileyo i-arc yethu ke ezawa kweli cala ihambisana ke ne-engile le ezimbini, ihambisana le-engile yethu ACB. Iphinde ke kwakho iguqule u-engile ADB, iyaguqula kuthiwa iyasaphena ngesingesi sub-10, iyaguqula. Zozombini ke ngoku ezi engile zethu ziza kuba congruent, ithetha ukuthi ke loo nto ziza kungqinelana, zizawuvumelana ngoba ziyafanela, ziyafaniselana zibe ke ngoku zine-arc efanayo. Enye into ke ngoku enika umdla, sinonxantathu bethu ababini, unxantathu wethu u-ABD, sibe nonxantathu wethu singathi ngubani ke ngu-E, sibe nalo nxantathu wethu u-BEC. Baneekona ezimbini nganye, i-right angle nale angle yethu inkulu. I-angle yabo yesithathu ke bekumele ukuthi be iyafana, iza kuvumelana, funa ibe congruent kuleya i-angle. Banee-angle ke ngoku ezintathu ezifanayo, loo ndithetha uba ke ngoku baza kuba ngoonxantathu abafanayo, okanye ke i-ratio phakathi kumacala akhorespondayo ayafana. Singasebenzisa ke olwazi silufumeneyo ukudibanisa ubude beli cala nobukhulu ke balo nxantathu, size ke ngoku siyenze ukuthi ke ngoku kubude okanye ukuphakama kwalena ntsika yethu lo nxantathu wethu. Masizame ukwenza loo nto ke ngoku ngonxantathu bethu ke abafanayo, sizawuyazi ukuthi ke ngoku i-ratio yayo ukubalwa kwayo, ukubalwa kuka-C, i-ratio ke izawube iphezu ke ngoku kwale diameter. Buthini ubude bale diameter yethu? Ngu-2 umphindaphinde nge-radius yethu, i-radius lena be-radius nalena umakhasanqa. U-C ke ngoku umse ngokuphi nge-radius eziphinde kabini, izawuba into efana ke ncakasana ne-ratio ka-H ne-ratio ke ka i-ratio ka-H yomaku-A, u-A ke i-hypotenuse yethu. U-C ke ngoku sijonge u-C, usinomca omde kanxantathu i-hypotenuse ngesingesi, bobabini bayamene ke u-H no-A bayamene, kuthiwa ba-adjacent. Okanye ungathi ke mhlawumbi sisombululele u-H wethu, size ke ngosiphinde siphindaphinde amacala amabini ngo-2, okanye masenze loo nto ke ndingakubhidisi kakhulu. Uba sithathe ke ngoku le nto yethu yokuqala, singathi siphindaphinda amacala amabini ngo-2, sahlule ke ngoku amacala omabini ngo-B, sahlule ke ngoku amacala omabini ngo-B, ziyahlabana ezi zihlabane, sifumane ke ngoku u-H uya ku-2 umphindaphinde nge-area phezu kuka-B. Singaphinde sibhale ke ngoku le nto sithi u-C ongaphezu kuka-2R ulingana no-H ongu-2 umphindaphinde nge-area kanxantathu. U-2 umphindaphinde nge-area kanxantathu wethu phezulu ke ngoku kuka-B, yonke loo nto iza kuba phezu kuka-A. Okanye ke singaphinde siyibhale kwakho le nto yesibini sithi u-2 umphindaphinde i-area, umphindaphinde nge-area phezulu kuka-A no-B uyahlule ke ngo-AB. Singajonga ke sithi usiphezu kuka u-2 umphindaphinde nge-area ongaphezulu kuka-AB, phinda phinda ke ngoku sithi u-AB umphinda phinde ngo-C mandiyenze ke ngokuhle sithi u-A umphinda phinde ngo-C AB umphinda phinde ngo-C uza kulingana ke ulo ABC ke yi-area yethu uzawuba ke umphinda phinde ngo 4 u-2 umphinda phinde ke ngo-R ngu-4R umphinda phinde nge-area kanxantatha wethu u-ABC ndithe ke ngo le nto uyiphinda phinde ngale into iza kulinga nale nto uzowuyiphinda phinde ngalaa nto siyazi ke uba uphindaphinda ke ngokuxwesileyo kuba uphindaphinde amacala amabini sithi u-2R umphindaphinde ngamacala omabini ke e-equation yethu loo nto uyenza ke ekhohlo uzawuyenza nasekunene u-2R no-AB ziyahlabana ke ezi nale iyahlabana sibe shiyeke no-AB ulingana no-2R umphindaphinde ngo-2AB sibe ngu-4R umphindaphinde ke ngobukhulu bendawo kanxantathu wethu size ke ngoku sisahlule amacala omabini ale nto ngo-4 umphindaphinde nge-area kanxantathu u-ABC okwizibieli u-4 umphindaphinde nge-area yethu sibe ke ngoku sigqibe ibe iyahlabana ezaa nto sifumene ke ngoku ubuhlobo bethu i-radius le radius sithi mhlawumbi nganye amagama yi-circumradius i-radius yesisangqa sikrweleyo ilingana namacala kanxantathu ohlulwe ngo-4 umphindaphinde ngobukhulu bendawo i-area ke kanxantathu u-ABC andanoba ke uyayifumana le nto ndizama uyithetha apha sigqibile.